am sorry, Lord. I am sorry, Lord. I am sorry, Lord. Jesus, I am sorry, Lord. I am sorry, Lord. I am sorry, Lord. I am sorry, Lord. Savior, I am sorry, Lord. Jesus.
Maragi, odi ke narumu, asini nagu. Zam zam zam, Chineke nam zam.
Odi mane me maya.
Mizagi moye kazamo.
Oh
chuma goro agule ayi atoro na kolonzale eze iyi le oye di kati ne mere mumale oye di kati me
Thank you. Oh, yeah,
we go.
Yeah, oh, yeah, oh, we're not.
gunyerem, eba gunyerem, onye ga agupu mo. Chukwu gunyerem, eba buna gunyerem, eba gunyerem, onye ga agupu mo. Ewo.
Chukwu gunyerem, chukwu gunyerem,
ewo.
Oh,
yeah.